nani Mbuso Nxumalo, Vice Secretary lapha eRedwood ukukhuluma senza irrigation sesiqalisile ukuvuna iwheat yethu le this year sile 17 hectares ezifuna ukuvunwa we've already started sesile 7 tons ku 7 hectares we are not yet through asikaqedi silokho siqhubeka siya phambili sesithole i-combine harvest yabuye kuthangi lapha so sesiqalisile sikhandlela ukuthi after 5 days sizabe sesiqedile ukuvuna iwhithi yethu sikhandlele ukuthi nxa sesivune ku 70 to 80 tons ku 17 hectares le yikho esikukhangeleleyo sisebenza sikala lapha sile scale sokuthi singafuna i-50 kg sisikele sibontiyayiza exactly 50 kg and sesistocker aside so yikho esikwenzayo lapha eRedwood.